Umlando wesibongo sakwaZulu. Isibongo sakwaZulu sasingaziwa ngaphambi kweminyaka yawo 1600s ngoba ngaleso sikhathi yayingaziwa indaba yesibongo. Kwakusagqame ukufuduka kakhulu. Lesi sibongo sivela kumantungwanguni. Lokho kusinikeza umqondo wokuthi lesi sizwe sivela eningizimu nentilasifali, njengoba cishe sonke sazi ukuthi onke amantungwanguni akhe kwelaseNatali aqhamuka kulesi sifunda. Lapha sizogxila kakhulu kumalandela okunguyena nzalabantu, nokunguyena okugxile kuyena umlando walaba bantu bakwaZulu ngesibongo kodwa hayi ngobuzwe. Umalandela kaLuzumane. Umalandela kuthiwa uzalwa nguLuzumane kaMnguni kaGumede. Wayakhe laphaya ngaphesheya komfula umhlathuze egqumeni elaziwa ngokuthi kuseMandawe. Wakha umuzi wakhe wawubiza ngokuthi kusodwini. Wakha lapho ngoba efuna indawo ephakeme. Kodwa akahlalanga lapho isikhathi eside, ngoba wabuye wasuka sengathi amabombo wabuye wavekisa emuva, wawela umhlathuze wenyukela ezintabeni zasenkwenkwe. Wawela umfula owaziwa ngokuthi kusemfule uma wedlula kancane edolobheni laseMalimade, bedlula njalo bakhwela ezintabeni zasemthonjaneni, behlela emthonjeni womkhumbane bagudla uphathe, baze bawela umkhumbane kanye nonzololo, baze bayofika ngasemfuleni impembeni lapho sibona sengathi uMalandela wabona ukuthi usefikile eKhanani, ngoba kabange besadlula lapho. Sengathi yilapho aze akhothamela khona eshiya amadodana akhe agamile okwakunguQwabe omdala, nomna wakhe uZulu esandleni sikaNtombela kanye nondlunkulu wakhe unozinja, uMagwabini. Ngaphandle kwasodwini, ingonyama uMalandela yaphinde yakha inqwaba yemizi, esingabala izimpungutshana, ophindweni, kwankomonye, ndlovana neminye. Kwankomonya manje kwaziwa ngokuthi kukwanobamba. UZulu kaMalandela. Ekukhothameni kukaMalandela kwasala kwaba nombango phakathi kukaQwabe nomna wakhe uZulu, lawa ngamadodana kaMalandela kaLuzumane. Imbangela yengxabano kwakuyizinkomo eziyinyoni kayiphumuli okwakungezikanozinja, unina wabo. Lezi zinkomo ezibangwayo kwathi ngesikhathi uMalandela esekhona undlunkulu wakhe kwakungumuntu okhuthele kakhulu. Wayethi uma enza imisebenzi yezandla abayifunayo babemnika izimbuzi, yena azishintshise uma seziziningi ngezinkomo. Ngalokho ke unozinja wasikela indodana yakhe encane uphawu kuzo zonke lezi zinkomo zakhe kanye nezimbuzi. Phela kuthiwa uQwabe wayengenandaba nemfuyo, wayekhonze kakhulu ukuzingela. UQwabe njengendlalifa kayise uMalandela wayelindele ukuthi uzodla konke okuyifa likayise ebala nezinkomo zikanina. Indaba isuka ngesikhathi sekukhothama uMalandela, lapho uQwabe esefuna ilungelo lakhe lobukhosana ngoba watshelwa ngunina ukuthi angena kuthola lutho efeni likayise. Kwamuthukuthelisa kakhulu lokhu uQwabe. Ekushoneni kukaMalandela, abafana bakhe, uQwabe noZulu, wabashiya kumna wakhe uNtombela kaLuzumane nomdlunkulu wakhe. Ngakho isinqumo samchitha uQwabe, ngalokho wadikila wahamba washiya ikhaya, walibhekisa ngasolwandle wayokwakha ngasezintabeni zongoye eduze komfula umhlathuze. Abantu ahamba nabo uQwabe bazibiza ngokuthi ngabakwaQwabe. Nezwe kwaba ngelakwaQwabe. Ukuduba kukaQwabe kwanika uZulu ukuba asombuluke abheke abantu bakayise abasebeshiwe ngumne wabo waduka nezwe. Ngakho ke bonke abantu abasala noZulu ebabanango bazibiza ngokuthi bangabakwaZulu. Kwase kungukuzaleka kwesibongo esidume kakhulu sakwaZulu. Nendawo ababakhe kuyo yabizwa ngokuthi yindawo yakwaZulu. Isuka emthonjaneni ngaseningizimu ize iyobanjwa izintaba zasebabanango enyakatho kanti ngasempumalanga lalidiya ngomfula imfolozi emhlophe. Kwakungela kwaZulu lonke lelo. UZulu uphile phakathi kweminyaka yawo 1627 kuya ku-1709. Akukho okukhulu nokubabazekayo esikuzwayo ngoZulu ngaphandle kokuthi ungumqambi wesizwe sakhe sakwaZulu. Nokuthi ke wabe eseziqamba noma ezetha igama elisha elisakubhinqa umne wabo uQwabe lokuthi ungunkosinkulu. Namahlanje uma uwela umfula umkhumbane ngasesangweni lomuzi kaDingane, uyolibona idlinza likaNkosinkulu lowo onguZulu, indodana kaMalandela kaLuzumane. Uphunga noMageba. Mhlawumbe uyazibuza ukuthi ngobani uPhunga noMageba. Lawa ngamadodana kaZulu awashiya emhlabeni wakwaZulu sebeyisizwe sakwaZulu, hayi isibongo nje. UPhunga noMageba babengamawele, uZulu wawathola kundlovukazi uNozidiya. Kwase kuqala ukuba kube namakhosi abusa izizwe zizimele futhi. Kula madodana kaZulu, uPhunga akabanga naye ozomlandela ozalwa nguyena ukuthi kwakwenzenjani, nathi kasiqondi, kodwa isikhundla sakhe sathathwa ngumna wakhe uMageba. Okubaluleke kakhulu ngoMageba ukuthi olibeni kuphume esinye isibongo esagcina naso sesikhulu kakhulu. Leso isibongo sasemambatheni, ngendodana yakhe uMpangazitha, uyise kaSontshikazi, uyise kaNdaba, uyise kaShandu. Lena kwakuyindlu encane kaMageba ngoba indlu enkulu ilapho kuzalwa khona inkosana kaMageba uNdaba. Bonke babebusa ezinkalweni zasebabanango ngoba namadliza abo atholakala esakazeke namapulazi abalimi abamhlophe khona kulesi sifunda. Kanti elikaPhunga lona lisepulazini elaziwa ngokuthi iHelgod. UPhunga noMageba babezalwa nguZulu kaMalandela, kaLuzumane kaMnguni kaGumede. Mayelana nengonyama uNdaba kaMageba. UNdaba yindodana kaMageba okwathi esekhotheme yathatha isihlalo sakhe sobukhosi. Esikutholayo ngoNdaba kaMageba ukuthi nguyena owaqala ukuzwakala ngokubuthwa kwamabutho. Sizwa ngebutho lakhe okwakuthiwa ngamankankane kanye nelinye okwakuthiwa ngagwadla. Esikuzwayo futhi ukuthi wayengagcini eyinkosi nje kuphela kodwa wayebuye abe yinyanga yezulu. Kuthiwa kwakuthi uma kunesomiso kuhaywe ihubo likaNdaba. Bathi noma kanjani lalina izulu siphele isomiso. Bathi yinsizwa eyayinobukhulu ubuhlakani kanti nasebusweni ibukeka. UNdaba wakha imizi yakhe eminingi. Kodwa mibili eyayibalulekile, kwangowasemqekweni, owasendlunkulu, kanye nowasegazini yilapho okwakubulawelwa khona izinkomo uma kunemikhosi komkhulu. Laphaya emzini wasegazini inkosana yakhona kwakunguXhoko, bekanye noShwankeni owazala indodakazi uNtopho, yena owazala uMehlana, uwagcina egane usenza ngakhona kaJama. Kulo muzi wasegazini kwaphuma abasemgazini, onTshangase noBiyela. UNdaba emzini wakhe wasemqekwini uzale uJama kusithuli kaNkombane waseMambatheni. UNdaba wakhothama ebuse isizwe sikayise ngobukhulu ubuhlakani. Bathi kayikho inkosi kwengaphambi kwakhe, eyayinobuhlakani njengoNdaba kaMageba, kaZulu, ngoba siqala nokuzwa ngaye ngokubuthwa kwamabutho, okusho ukuthi wayesenempi ehlelekile. Wakhothama uNdaba washiya indodana yakhe uJama owayengowendlu enkulu. Ngakho ke noma emncane ngokuzalwa kodwa ngokwendlu nguyena owaba nelungelo lokuthatha ubukhosi emva kukayise. Mayelana omama nomkabayi bakaJama. Ingonyama uJama kaNdaba bathi kwakungumuntu omfishane kodwa okhuthele, ozazisayo. Bathi ngumuntu owayenolaka eshesha ukucasuka. Wayengenandaba namuntu. Bathi wayethanda ukudlala ngomkhonto. Wayekukhonzile ukuciba kangangokuthi esabusa wayedlalela nasekucibeni abantu bakhe. Kwaze kwakhuza amadoda amadala, wawuyeka ke lo mkhuba uJama. Ngiqale ngokukhuluma ngesilo uJama kaNdaba ngoba phela kunguyena yise kamama nomkabayi. Lezi izintombi zazingamawele. Ngokwesiko lesiZulu ukutholakala kwamawele kwakusho omkhulu umkhokha ngakho kwakufanele elinye lamawele lendiswe. Manje umuntu okwakufanele akhiphe izwi kwakuyinkosi uQwabe. Wabikelwa uJama ngalokhu kwasengathi uyakuzwa konke abakushoyo. Kuthe sekufika izwi lokuthi asho phela ukuthi ngumuphi umntwana ozigingiswa igade, wacela ukuba balethwe kuye azobabona bese esho ukuthi kubulawa muphi kulaba bantwana. Esikhundleni sokuthi asho okulindelekile, wawaqamba amagama amawele. Okwakufanele ligingiswe, waliqamba ngokuthi ngumkabayi, kwathi leli elinye wathi ngummama, ngoba lalizothile kanti udade wabo wayenamehlo ephapheme, athi uma ebuka ngawo uyise washintsha isinqumo sakhe. Kwenzeka insambatheka ngesikhathi isizwe silindele isinqumo senkosi ngengane okufanele igingiswe kodwa uJama evele ekhipha izwi lokuthi akukho ngane yakhe ekufanele lokho. Ngamanye amazwi wayethi akukho ngane yakhe ezobulawa. Kwala noma izikhulu zezwe kanye nabafowabo onkwelo nomhlaba bembonisa ukuthi lokhu kuzodala umkhokha ezweni. Wabatshela ukuthi nguyena inkosi futhi abantwana ngabakhe ngakho akukho muntu ozomtshela ukuthi akenze njani. Uma kukhona umkhokha ongahle uvele uzovelela yena. Okubuhlungu ukuthi umshophi kawuvelelanga yena kodwa wavelela undlunkulu wakhe ngokuthi wedlula emhlabeni washiya lamawele akhe. Usele lapha phambi kwakhe namantombazanyana amabili angasho lutho ngokwesiko lesiZulu ngoba wayengakabi nayo indlalifa. Kwamhlupha lokho uJama kodwa kwaficakala ukuthi amazwi athi isala kutshelwa sibona ngompho kufanele awagwinye eshisa umntakandaba. Neminyaka yayithanda ukuhamba kufanele inkosi iganwe ukuze phela kutholakale umfana oyothatha isikhundla sokubusa izwe uma yona isikhothem. Kwasuka omkabayi nomama baqonda endodakazini kaManyelela wakwaSibiya wayoyeshela ukuba izogana uyise. Noma le ntombazana yayindala kunomkabayi kodwa babengabangani abakhulu. Kuthiwa wavumela phezulu uJama ngesikhathi amadodakazi akhe emethulela lolo daba. Le ntombazana igama layo kwakungumthaniya. Ngenkulu inhlanhla umthaniya wafika wamzalela indodana. Kuthiwa wabonga kakhulu uJama wathi, bantabami nenze ngakhona, ngokungilandela umtakazi ngelwayo, uyisemkhulu kamthaniya, ukuba azongizalela inkosana. Wayiqamba indodana ngokuthi ngusenza ngakhona. Phela usojiyisa akuyona indodana kaJama, kuthiwa weza ethwelwe ngunina, intombazana yasebuthoma. Kuthiwa yabonwa ngababheki besigodlo ukuthi izithwele, kwamphatha kabi uJama kodwa wathi ilungile mayilethwe esigodlweni nesisu sayo. Phela wayengakafiki umthaniya ngaleso sikhathi, ngakho uJama wayesashaywa yisizungu. Ingonyama usenza ngakhona kaJama. Kuthiwa izikhulu zakwaZulu kanye nesizwe sonke kwaziphatha kambi ukungatholi kukaJama inkosana. Kodwa abantu kambi kakhulu kwaba ngamadodakazi kaJama umkabayi kanye nodadewabo umama, ikakhulukazi umkabayi, ngoba phela nguyena okwakufanele agoduswe kodwa uyise wamvikela esikhundleni sakhe kwakhothama unina amthandayo. Phela umkabayi nomama babengamawele, ngokwesiko lesiZulu ukutholakala kwamawele kwakusho omkhulu umkhokha ngakho kwakufanele elinye libulawe. Odabeni lokamama nomkabayi ngumkabayi okwakumele agoduswe kodwa uyise uJama wenqaba naye. Lo mkhokha wagcina udle undlunkulu kaJama, nguyena phela owagcina ekhotheme washiya uJama engenayo inkosana. Kwasuka umkabayi benomama baqonda endodakazini kaManyelela wakwaSibiya bayoshelela ukuba izogana uyise. Kuthiwa omkabayi nomama babethanda lo dade, bemthandela ukulunga kwakhe, noma nje lo dade wayemdala kunabo. Le ntombazane igama layo kwakungumthaniya Sibiya. Kuthiwa umthaniya wayengomunye wezintombi ezazi zimisele elindele ukuthi abazali bakhe bamemulise. Kodwa abantwana benkosi balubeka lonke usizi lokushiywa ngunina bacela ukuba azobabheka njengonina wabo. Bathi inkosi uJama kayichithanga sikhathi yamvumela phezulu, wagana kanjalo ke umthaniya egana ingonyama uJama. Isifiso sabantwana benkosi sasheshe saphenduleka ngoba umthaniya wakhulelwa wazibula ngomfana. Umuntu owajabula kunabo bonke waze wakukhombisa ngezenzo kwaba yinkosi uQwabe. Kwathi lapho sekufike isikhathi sokuthi imethe igama yabiza amadodakazi ayo yathi iwancoma, nenze ngakhona bantabami ngokungilandela umtakazi ngelwayo, uyisemkhulu kamthaniya ukuba azongizalela umuntu engiyothi sengiphumulile, asale abheka isizwe sikababa. Wayiqamba indodana yakhe ngokuthi, ngusenza ngakhona ethi nenze kahle bantabami. Kuthiwa izwe lonke lakuthokozela kakhulu ukuzalwa kukasenza ngakhona. Ingakho nje umthaniya ehlonishwa kangaka kwaZulu, kwaze kwathiwa nezwe elikamthaniya kuze kube manje, ngoba ebe ngunina walo walizalela inkosi. Umthaniya waphinda wayizalela inkosi, wazala indodakazi uMawa. Ekukhothameni kukaJama, usenzanga khona wayesemncane ukuthi angathatha isihlalo sobukhosi. Wase ebanjelwa ngudadewabo umkabayi kaJama. Kwaze kwathi esekhulile usenzanga khona wathatha ubukhosi kodwa kuthiwa umkabayi wayebelusile ubukhosi. Kuthiwa usenzanga khona wayengumuntu olungile, futhi eyinsizwa ebukekayo. Kuthiwa usenzanga khona waganwa ngamakhosikazi amaningi, waba futhi nemizi eminingi. Umkabayi nodadewabo umama kanye nomawa kabazange bagane, kodwa bagcina sebenemizi yabo ababebusa kuyo. Umuzi kaJama uyise kasenzanga khona kwakuthiwa kukwanobamba, lapha akhulela khona usenzanga khona. Imizi kasenzanga khona yona kwakuthiwa kusesiklebheni kanye nakwazondela. Amakhosikazi kasenzanga khona. Indlovukazi yakhe yokuqala umkabi wayenendlu yakhe eyaziwa ngokuthi kukwanohini. Kuthiwa lo ndlunkulu wazala ingane yokuqala yashona wase elandelisa ngentombazane egama layo kwakungunozinhlanga kulandelwa umfudlana wakuleyo ndawo okuthiwa umzinhlanga ongenela empembeni. Umkabi uzalwa ngusodubo wakwanzuza. Unkosikazi wesibili kasenzanga khona kwaba ngufudukazi umacele. Yena ke akatholanga mntwana. Unkosikazi wesithathu kwaba yintombi yaselangeni uNandi, ozalwa ngubhebhe wasemuzini wasebozeni, kunina umfunda wakwaQwabe. Yena wazala uShaka. Inkosikazi yesine ngulangazana indodakazi kaGubeshe wakwaGazo. Yena wazala indodana eyodwa egama layo kwakungumagwaza, noma uNongqobo. UMagwaza wafela encome empini kaZulu namabhunu ngesikhathi sikaDingani. Unkosikazi wesihlanu. Kwaba ngumzondwase, wakwaZungu owaba ngunina kaMhlangana owakha itulo noDingane lokugodukisa ilembe, kanti naye uzofela emhlangeni ngenxa yetulo elase liboshwe nguDingane kanye nomkabayi. Unkosikazi wesithupha ngumpikase, indodakazi kaMlilela wasemaqungebeni. Lona ke ngunina kaDingane owalandela uShaka ebukhosini bukaZulu. Unkosikazi wesikhombisa nguMagulana kaNtshongolo wakwanene. Wazala indodakazi egama layo kungusikhakha owendela kuDikane kaHlakanyane wasemambatheni. Unkosikazi wesishiyagalombili nguBibi kaNkobe wasemabheleni. Lona ngunina kaSigujana okwakufanele athathe ubukhosi bakwaZulu ekufeni kukayise. Kodwa wabulawa nguShaka ngesandla sikaNgwadi. UBibi wabuye wathola umntwana wentombazana ogama lingunomqotho owendela kumlandela wesizwe sakwamthethwa, waba ngunina kaSokwentshatha, wabuye wazala uNdlebezomlilo kanye noSomcuba. Unkosikazi wesishiyagalolunye kwaba nguSongiya indodakazi kaNgotsha wakwaHlabisa. Nguyena owazala umpande owabusa isizwe sakwaZulu ngemva kukaDingane kanti nguyena owaxhuma uliba lobukhosi bakwaZulu. Umpande welanywa yindodakazi uNozicubu, waphinda wazala uNzibe owabulawa yombo ngesikhathi impi kaShaka iyohlasela obhalule. UNzibe welanywa nguNtikili owendela kuMalanda indodana kaVilana wakwaMkhwanazi. UNtikili uzale uSomkhele. Unkosikazi weshumi kwaba ngukaSondaba. Igama lakhe asilazi kodwa kuthiwa kwakuyindodakazi kaSozindaba wabuthelezi, wazala umfana ogama lakhe kungubhakuza noma wabuye waziwa ngokuthi ngumahebana owabulawa nguShaka ngempi yakwamthethwa nabakwabuthelezi ngoba wathola amahemehemu okuthi ubhakuza nguyena usenzanga khona acabanga ukuthi uyomlandela ebukhosini bakwaZulu. Unkosikazi weshumi nanye kwaba nguNcaka indodakazi kaMncinci inkosi yakwaQwabe. Yena wazala indodana egama layo kungukholekile, owabulawa ngamabhunu encome kanye nomfowabo uMagwaza ozalwa ngulangazana ngesikhathi sempi kaDingane namabhunu ngo-1838 encome. Unkosikazi weshumi nambili ngumahlana indodakazi Ntopho wasemgazini indodakazi kaNtshwankeni kaNdaba. Ayemaningi amanye amakhosikazi kasenza khona. Kanti amadodana akhe kwakungugujwana, sigwebana, mfihlo, gqugqu kanye nonxoshana. Kanti amadodakazi kwakungonomangqe, baleka kanye nonomaklwa. Lena bekuyingxenye yokuqala yomlando wesibongo sakwaZulu. Ingxenye yesibili iyalandela. Uqhubeke ubheke amavidiyo amasha.